nigihe giti ntambare gashira nigihe gitumura ugacyawa none ho nkara mbi kumutwe wanjye uri rwa rubavu rwa Yesu nkunda nijoro
Mabuko siko mijuru hata mu